Shiva Makweru. I have been nominated 3 times at the Xitsonga Gospel Music Awards 2020 for Xikwembu Xa Xibona on Best Gospel Hit Single, Best Gospel Artist of the Year, Best Gospel Song of the Year. Kuni nominate eka swiyenge leswi, mi rumela marito, vote, song, A, eka nomboro 33459. Rumela marito, vote, artist, A, eka nomboro 33459. SMS yenu yi costa 150, di SMS na mahala, atitira. Hashtag, tintiwa, atitati kutira. NPC Xitsonga Gospel Music Awards, hashtag, atinyungu bzisa.
Yeka shon, Xikwembu xa xibona, Xitsongwatsongwa xa korona, xiyimo xa misava hinkwayo, xi ta yi humesa. Ni loko hi rila, Xikwembu xi na hina, a hi tshami hi ri hexe. Xikwembu xi na hina, xiyimo hambi xi tika. Xikwembu xi na hina, a hi tshami hi ri hexe. Xikwembu xa yimo xa xivona, xa xivona xi ta hi humesa. Eka xona Xitsongwatsongwa xa korona, xa xivona xi ta hi humesa. Eka xona,
let me tell you something.
Hi ta nghena ti-stadium hi vona bolo, hi ta attenda ti-conference ehosini, yeah, yeah. Le makumu hi nga ya na le ti-cinema ni vana va hina, hi ta huma ka xiyimo xa corona. Hlamba mavoko nkarhi ni nkarhi hi xisipi, le makumu hi mbala ti-mask nkarhi ni nkarhi, hi papalete ku bukarana. Le makumu loko hi landzelela milawu hinkwayo ya mfumo, yeka xona.
Let me just remind you, loko mi ni votela eka xiyenge xa Song of the Year, mi rumela marito vote song muku A eka nomboro 33459. Kumbe ku ni votela eka xiyenge xa Artist of the Year, mi rumela marito vote artist A eka 33459. Inkomu swinene.
Xikwembu xa xivona, xiyimo xa mina xi ta ndzi humesa, yeka xona. Haleluya, wa faneriwa hi ku dzunisiwa, wa kwetsima, yeka xona.